Haka is a ceremonial dance, and it's performed by Maori women and men, even children and young adults. Australia, New Zealand, all over the world. As Maori, we uphold this tradition that's handed down by our ancestors, and we keep holding on, and we know that everybody enjoys it. I have two grandchildren. The youngest is 11, Te Ariki, and the oldest is my granddaughter. I heard last night she was in hospital. And my family are up in Karatha. So I dedicate this haka to her. This is called Kamate, Kamate.
Tūturu whakamaua kia tūna, tūna. Haunge, huie, tāikie. Tā ringa whakarongo, tā ringa whakarongo kia rite. Kia rite, kia mau hui. Ringa whakia. Oho kamate, mate kaora. Oho kamate, mate kaora. Oho tene te tangata, puru, uru, nganga, ititi, maika piti tera. Oho haupane, oho haupane, oho haupane, kaupane, piti tera. Oho kamate, mate kaora. Oho kamate, mate kaora. Oho tene te tangata, uhuru, uru nana ititi, maka piti tera. Mā haupane, mā haupane, mā haupane, kaupane, piti tera. Hei!